ya ingora ne nyamukuru twahora duhura kesha bana bajya ku ishuri mukanti baronka makaye ugacusanga umwana uramukuye ku ishuri ku buryo bwo kutaronka makaye
atumye neyumvira kugakwa mu gukata cyo Burundi nuko hari ha mahoro katwumva amahoro ariho kandi tutwabira bumenga amahoro ariho nahabaye barahabaye twitwabiravye kuguma mu gukuco pecha mavukiro kawunyumenga nta kamaro nta nyugo ko turahongukira tari uguhomba urati buradusubire mu rugo cyacu cy'amavukiro dufashanye kuba igihugu n'abagenzi bacu bagituye
indwara
tishimiye cyane
ko ubu turashimye kweri kubera tugarutse
twabonye ari sawa no ko mu twabonye mengo nta ngorane kandi turamenye icyendereye kubera nta byo turamenye mugatubona nta ngorane
ndosaba nuko tuba n'amahoro tukagira umutekano ntihave tugera mu gihugu cyo twavuye batangwe ho twinuba ngo amarepfuye mu gihugu cya Tanzania ngo ibiki na biki batwakire neza abone ko turabavukanye agiye ushaka tugenda ashaka twanga kutwinuba byiza n'ubwo twakira nk'uko twarabavanye no kuva na kera
bisaba nyine ko nashyitse mu gihugu cy'abavukiro bamfashe
Fashion,
Kutira, 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 Kut